twebwe izimvukira zo mwanga uko mutubona tubajije yuko uyu munsi mukuru tutogira twenyene tutibutsa ababyeyi bacu aribo bamwebwe turabaramukije rero tusaba na patiri yaduhaye umuhezagiro w'uyu munsi yuko n'umuhezagiro wo kwinjira muri uru rugo rurimo ababyeyi ababyeyi ntitubibagira kuko ngaha muri gihanga murazi ko ariko byamye umuto yahoraho utunzi umukuru bakoze ibintu binini cyane mugabo uyu munsi mudushimire ibyo twashoboye ntituvuze ngo n'umunsi wa nyuma tuzogaruka cyo gituma rero kuri uyu munsi twibajije yuko nk'uduharage agaceri bimwe abantu bakenera iminsi yose agasukari byofasha muri iki kigo kugira ngo aba babyeyi bacu nyakubahwa mama mukuru w'iki kigo ababyeyi bacu nabo ntibaze babura utwo tuntu dukenewe mu buzima bw'umuntu bwa minsi yose
tuzorondera akandi kanya tuzi twamugeze rero twibanganije akabahasha k'ibihumbi 500 kugira ngo aze kwagurira agatanu mama nk'uko ukomeje kubishikiriza mama mukuru namwemereye yuko isabune muzo kwa mukoresha nzokoma ndaziba
Very